ukhosa tsana yakweneng unaledi mrotsana yaithobileng thojana yathisile mahlo masweu wa hohela seketileng sifahleho waratea lihara batho wa tsotea kantle le ka hare wa buheha sifubeng ke mafika twali ya mo Afrika mahlakoreng ke masakana ka morao ke maralla uhoto ubupeile ukaplomponto utshisa ufeta onto kikanaka bosihlango bantswetse hey Haitsedi ya letsie Small model Lisa hubo hotel How boy you want limasa Lintwi late to be leg How boy can to be na mino podi leg Lau kanyamela Dilimo lim Kitlau emela Sifube ki mafika Twali yamu Afrika Mahlakoreng ke masakana ka morao ke maralla ngwana batho o hoto o bofeile o ka plompona